mi viu pokundaru kupunu vivabaza yere kuabitangu jenga fisi chonda mivariza mi viu pokundaru kupunara mananiza nivabishire mu mashura yisumbuye na kaminuza oh nibirama uriri wanje nibuca ahaba ndibajyohe kwacewe vya maramarira ubuhemukirwa ubutabwa nkakanuka abandi babona umuco jewe mbona umwijima ombe rukundo 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 be rukundo je nawe dufiki be rukundo 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 ira rukundo je nakugiziki nawe tumarana kabiri